radio inyinzo ijwi y'ibiyaga binini.
Chuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha turi kumwe n'umuze bikogwa runani gw'abanyagihugu URN hitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation ugurunani ukarugwanya ibyimbyo by'abanyabwoko ni abanyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini Apotre Bernard Ntungwa nayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo n'umusesanguzi akaba nawe yerekanye ubwa mbere inkomoko bw'u Burundi muri munyonyo umwaka 2022 ni nawe yerekanye aho Imana yaremeye umuntu wa mbere ariho mu itongo rya Edeni yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye muri kano karere ni nawe kandi yashyize ahabona idondo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo u Rwanda Congo Burundi Tanzania na Uganda Apotre Bernard Ntungwa nayo ndagwe ikaze muri kino kiyago
murakoze cyane
Abanyuranye baradio televiziyo inkinzo baratwandikiye badusaba ko mwogira ico muvuze kwikena gisukari mu gihugu cy'u Burundi. Apotre usesengura ikena gihugu gisukari mu gihugu cy'u Burundi urivuga kwiki?
Mwakoze kuntumira muri studio za radio televiziyo inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Reka ndagushimire kandi n'aba twumviriza kuko ikibazo mumbajije ni ikibazo nkora mutima gikomeye gihambaye cyane ku Barundi cyane cyane ababyeyi bafite abana abagwaye cyangwa bafise abagwayi baramigwa n'agasukare iyo bagomba guhembura umuntu bamuha icyayi cyane nacyo kikenera isukari sosumo n'andi masosiyete yose yo mu Burundi sosumo yari sosiyete yifashe mu myaka y'imbere y'umuzo wa CNDD-FDD mu Burundi aho wasanga isukari igurwa 300 amajana n'ikiro hanyuma sosumo urabye neza amateka yayo baba bakozi bakora mu mirima baba bakozi bakora muri biro n'ukuri abantu bose bakora muri sosumo nta n'umwe wasanga yidoga wasanga bahembwa neza kandi isukari ikaboneka mu gihugu cyose aha rero umuntu yokwibaza ati mbega iryo kena ry'isukari riva kuki kandi umwimbo utigeze ugabanuka cyangwa ngo uvuge ngo barimye ibikaju hanyuma ntibyabaho biruma ni ikibazo gikomeye cyane kuko hari umugani baca ngo nta usangira ikigira n'isiha CNDD-FDD yaje mu gihugu bayiha igihugu itabikwiriye bayizana bayishyirira kuri plate igihugu bati niwakire utegeke hanyuma igihugu bagishitsemo aho gutwarira abanyagihugu baca babanza kwiyubaka no kubaka inda zabo aho kubaka igihugu n'abanyagihugu muribuka rero mwese yuko nkora ndabivuze sosumo nimwe muri sosiyete nyinshi novembre kwa nashoboye kumara iminsi kuko yagomba kuba yaratembagaye nubwo n'ubu atayihagaze murazi ko bashyitse bagaca bafata kotebo bakayirya bagafata n'amasosiyete menshi cyane mu gihugu bakayarya kandi bakayagira prive kubera gusa inda rero ibyo babikoze mu ntumbero kugira ngo bashobore kwishyura rimwe na rimwe amadeni bari baheranye kuko murazi ko inyuma y'ibiganiro byabereye Arusha bakemera kubazana hari ahantu bavuga ko inkoho igomba gusangira abantu babiri cyangwa bane babiharira ko rero bituma barondera inkoho kuko nta nkoho bari bose nyinshi kugira bashobore kuronka abasirikare benshi binjiza mu gisirikare byasaba ko baronka inkoho nyinshi rero Tanzania ku isonga Gikwete niwe yabafashije kuronka inkoho bashobora gutanga mu gihugu igihe batahutse izo nkore rero batigeze kuzishura amafaranga bageze ku butegetsi nta handi amahera bashobora kuyakura atari kurya amasosiyete atari kwiba amasosiyete akomeye mu gihugu amafaranga akajya muri ibyo hanyuma rero iyo biba amwe barayatwara ayandi bakayishura amadeni n'uyu munsi gira baracyishura nta ubizi kuko nibaza ko mu byo tubona abafadikanije cyangwa bakoranye bya hafi mu bwumvikane bwo gufashanya na Kikwete ku bijyanye n'inkoho bahawe na Tanzania kugira batange nibaza ko unyoni yarimo ariyo mpamvu uyu munsi kuba apfunzwe hari ibintu byinshi cyane byaciye byiyugara ko murazi ko ari Kotebu ari bijyanye n'ibitoro mu Burundi byose ni Gikwete abiraba niwe babihaye kugira ngo amahera yabahaye niyo zonkoho yabahaye bishobore bashobore kwishyura iriya banki mubona y'abatanzania iri mu Burundi yaje kugira ngo bayicishemo ayo mafaranga kugira ntibizomenyekane ko amafaranga bibakura mu gihugu arayo bajya guha abatanzania gutyo ni ukuvuga yuko ama operation yose y'amafaranga ajyanye na CNDD-FDD bonagi kwete ingene bayahana abira muri ya banki y'abatanzania iri mu Burundi aha rero tugiye kuri kusosomo tugiye kuri sosomo sosomo nishira hamwe byashinzwe itariki 13 kwezi kwindwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 82 rifise intumbero zine intumbero ya mbere yari yo guha isukari abarundi intumbero ya kabiri yari yo guteza imbere kiriya gice iherereyemo no kuvuga ubumanuko bushira ubuseruko ubwa gatatu kwari guteza imbere abahereye muri kariya karere kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo kwibeshaho ubwa kane kwari kugira ngo iryo shyirahamwe rigiyeho rishobore gukora ku buryo amafaranga yohora agenda kugura isukari hanze y'amavaburaya amadolari amadovize ntiyongere gusubira gusohoka rero muri ibi byose bine uri kuraraba uyu munsi usanga barabihinduye w'isukari abanyagihugu byarabananiye nta sukari babaha isukari bayishora hanze hanyuma iterambere ryo guteza imbere abahariya hepfo nibaza ko nayo nyine atayirimo kuko babahemba ntica ntikize bagakora badahembwa amahera afadika aribwa n'abari mu biro akaribwa n'abari muri leta hanyuma isukari iracyagugwa hanze mwaraye muvyumvise ko na Pastor Ndayishimiye yavyivugiye ku isukari iva mu Buganda igugwa amahera make ugereranije n'isukari iva muri sosomo n'uvuga iyo mu Burundi razinje gusumba iva hanze kandi niko bimeze aha ndafite byinshi ndabivuga ko ariko reka tubanze twumve uko umukuru w'igihugu Vasco Ndayishimiye avuga nibaza yuko mumwumvise nawe ubwiye ari vugira yuko sosumo ari abacuruzi nk'abandi bacuruzi bose asanga rero sosumo icuruza isukari bamaze guta intumbero yishira hamwe sosumo uko ryatanguye na mission difficile mu gihugu igitangaje rero ni ngene abarongora sosumo bashigaho na leta uyu munsi sosumo itwagwa n'umugenerali utwara igihugu ni general ni gute utwara igihugu yonanirwa gukura utwara sosumo mu gihe atemera ibikorwa akora ibi rero je ndabyita ko ari bya bindi by'ubuhendo reka twiyumvire mbega sosumo yashinze ibiciro yonyene canke arifadikanije n'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro asanga rero umushikiranganji asanga umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro yagiye hamwe n'utwara sosumo bagashinga ibeyi y'isukari umufuko w'isukari wakurusha ku bihumbi birenga amajana ane by'amarundi murumva ko nawe nyine hari ahantu avuze ngo hariho abamubwiye yuko isukari iva mu Buganda igugwa ibihumbi amajana ane ariko ngo yagiye atohoza asanga iyo sukari baramubeshye igugwa ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bitatu gusa bivuze ko bashinze iyo beyi ya sosumo hari amafaranga bashyiraho yabo abagarukira batwara atajya mu gihe cya leta nicyo bivuze kandi murazi ko hamaze igihe kinini cyane sosumo abakozi baho sendika y'abakozi ijya muri za yegeregere yerekana ubusuma bukorerwayo gushyira n'uyu munsi ikibazo ntigirigira gitorerwa inyisho murazi ko kuri Nkuru Nziza no kuri Baratso nyene harabayeho igihe isukari bayishyira mu ntwaro kugira ngo babe aribo bayitanga mu maprovense no mu makomine igatangwa n'abajejwe intwaro ni ukuvuga abasende DFDD aho musanga umusende DFDD avuga ngo kubera ko mutagiye gutegera varisito ko mutagiye muri ibi n'ibi nta sukari muronka bivuze ko kuronka isukari bigomba kuba uri umunywanyi wa sende DFDD bigomba kuba ufise icyo wakoze kugira ngo uyibone ariko nagira mbwire abarundi muyumviriza isukari y'u Burundi ni isukari nziza cyane iyo bayishyize ku isoko mpuzamakungu iyo bapimye isukari y'u Burundi basanga atabibazitera basanga ari isukari y'umwimerere idatera izindi ngaruka ni ukuvuga nk'indwara z'ibisukari n'ibindi iyo sukari rero y'u Burundi irahurumbirwa kujyanwa hanze ni ukuvuga ko iyo ishyitse hanze igwa amahera menshi cyane gusumba y'igugwa mu Burundi nicyo gituma sende DFDD kuvije ku butegetsi ikibazo cy'isukari cyaciye kibakananira abahinga kubera yuko ishogwa hanze ikagugwa amahera menshi cyane kandi y'amadovize y'amadolari muvuga ko mutagira hanyuma sende DFDD yo igace itanga ayo madovize kugira ngo bazane isukari iri mu bumara ivuye hanze ni ukuvuga ko isukari iva hanze iza mu Burundi iriya sukari n'uburozi ibirimo ibintu byica mbere harimo n'ibitera amakanseri nagira ndababwira yuko u Burundi buramaze igihe butagira uburongozi bwiza bwitaho abanyagihugu nk'ubu inama yabaye ku itariki 29 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 iyo nama yakoreshwe na Vasi Ndayishimiye nyine ku kibazo cy'isukari yavuze yuko ubukene bw'isukari yagiye yabutorera inyishu kuko yagendeye ihinguriro ryitwa Sarai Group Sarai Group ni ihinguriro kuri sukari mu Buganda hanyuma abaje inama basanga bobo bimbura isukari nyinshi ku mwaka aca rero asaba ko bobafasha kugira ngo nabo mu Burundi bashobore kugwiza umwimbu bimbure gusha ku matone ibihumbi amajana atatu ku mwaka ibyo rero baragiye hamwe yarabivuze ariko nta kimwe cyagiye mu ngiro kuko kuva bivuze gushika n'uyu munsi isukari bandanya izimba ku isoko mbere ninaboneka uyu munsi twe turavugana leta yashyizeho ibiciro by'isukari yuko ikiro kigwa ibihumbi 8 i Burundi uretse ko itaboneka naho yoboneka mbega ibihumbi 8 by'ikiro cy'isukari ubu by'ukuri umuryango wokoresha isukari ibiro bingahe ku kwezi ubu uko baduza isukari bakaduza ibyo kurya barigera baduza imishahara y'abantu abantu ko babandaye bahembwa intica nikize amafaranga yataye agaciro leta umiduza ibiciro ku isoko baragomba ko barundi baba bande abarundi baragowe abarundi barabuze gitabara ariko nagenda babwire ko abarundi nimwe mugomba kwitabara kuko ibintu ni bibiri uremera bagutwara uko bashaka bakakwica umunsi bashakiye cyangwa ukemera ukagwana ugaharanira kubaho ugaharanira gukuraho aho karenganya ibyo rero si abasende defu de dore ku butegetsi bazobibakorera nimwebwe mugomba kuvyiyumvira asanga uyu munsi umusirikare yadufatira akaronko ku musirikare adashobora guhembwa ibiro 10 by'isukari ku ibeye leta yashinze basanga umusirikare adashobora kugura imifuka 2 y'amakara ku kwezi afise inkoho ivyo murumva iyo biganisha murumva iyo bitumbera asanga umukozi wa leta uyu munsi adashobora kuronka isukari adashobora kwiyunguruza abajya ku kazi n'imodokari agenda n'amaguru umuyobozi mukuru w'umugambwe agacavuga ngo kugenda n'amaguru nawe byishe ngo ntibitume ikirenge ipindama ibyo nakatera ntimba birababaje we aba ariko agendera mu modoka zitari munsi ya 2 zitatu zimwerekeje ariko wowe ngo ntugende n'ikirenge ntikizohindukira ibyo byose murabibona mugahora muzohora gushika ryari burya kugira ngo umuntu abeho arahitamo kubaho neza cyangwa kubaho abakazi umwicira umunsi bashakiye nibaza ko bikwiye yuko umuntu aharanira kubaho agapfa aharanira kubaho hakapfa abunze bamwe bavuga ngo bambunde bahite hako bagutsinda mu kibundo bo gutsinda ku rugamba uri kuravuga ukuri ugwanya icyo kinyoma ugwanya iyo mabi hako bagutsinda wicaye ubunze ubunze nk'ifundi bo kwica uri ku kazi bo kwica uri ku isemo uri kuravuga barundi barundi kazi nimuve mu byo murimo mubone ibyo mukorerwa no bubutegetsi muve mu byo murimo mubone ibyo mukorerwa no bubutegetsi kugira ngo tubabwire bahagarika ibyo ariko barakora kwica n'aba banyagihugu babatoteza ibi bintu tubihagarike kandi birashoboka birashoboka cyane guhora kwanyu kubafasha gushiriza kwitegura kubagirira nabi nta mugambi mwiza babafitiye nimumaze iminsi mubyumva asanga uyu munsi amanama yose y'ababisha abera mu Burundi amanama y'abajenosideri muri kano karere abera mu Burundi ashyigikiwe na perezida agahamagarwamwo izo ndongozi mu gisirikare z'abajenerali bakomeye kubagwanya ibisha abantu mu ishyamba nagira ndababwiye ko atacize baronderera Burundi n'abarundi nibyo nababwiye barundi barundi kazi bwira abana banyu bave muri ibyo bintu by'imbonera kure bitagiriyo bijya niyo biva mubabwire bagume mu rugo barondere ibyo bakora cyangwa naho mubarungike muzi yuko mubarungitse kuri songoye ejo bazoza barapfuye muzotangaza no kubitazobora n'imirambo yabo nimwamire abana banyu mubagumane mubigishe kuba mu rugo bave inyuma y'ibintu bitagiriyo bijya niyo biva cyangwa na mubarungike ariko bazopfa kandi namwe muzopfa nama niko ndababwira iho nyabwoko rirategurwa rigakogwa yego bazokwica abatutsi benshi ariko kuko abahutu nabo baba aribo benshi nabo bazopfa none abarundi barapfa kubera iki iyo dukeneye igihugu cy'abarundi ntidukeneye icy'abahutu n'abatutsi dukeneye igihugu kirimo abarundi abarundi bitwa abarundi hatwara abarundi hadatwara abafurode hadatwara abaporona hadatwara abasende defurede nta migambwe mu Burundi ikenewe tuzoba twikukiye mu gihe ibyo twanyazwe n'abakoloni tuzobyisubiza bikagaruka mu gihugu aho niho duhagaze kandi niho nshishikariza abarundi kugira ngo bakanure babone yuko bahenzwe rero nkibaza yuko ikibazo cya sosumu ngerageje kugica hirya no hino ikibazo cya sosumu ni ikibazo cya politiki kuva farukone 50 igurishijwe abari amafaranga ntibagabane neza nabo bari basangiye gutwara igihugu hari abandi n'abacu bavuga bati natwe turye sosumo akabi n'akabibi kahereye jewe ndanze umujenerali yavuze ati ntimwampaye ko mutampaye ko aya mafaranga ya farukore 50 nanje nariye sosumo kandi macha yacibaniro nta n'umwe yasubiye kumukoma no kubera ko sosumo yariwe n'umujenerali batahaye ko amafaranga ya farukone 50 naho ingora zatangwe kubera muri sosumo babura amafaranga sendika zitangura gusemerera zivuga ziti sosumo iratembye sosumo iratembye rero ikibazo cya sosumo ni ikibazo cya politiki valesinari kariririsha ni ikibazo se mu ntoki kuko utwara sosumu amufise ko bubasha bamushiraho umushikiranganje w'ucuruzi n'amahinguriro bamushiraho ntavuga ko atavyazi nimba adashobora kubakura no kuva ko bamusumvye nguvu ni yemere babicuri kuko babishaka abanyagihugu babandanye bafuko bari kubarapfa ari imbwa iburase ntiburasebuja burya abarundi bakeneye umuntu umwe gusa abakura mu kaga barimo ntibakeneye umugu w'abantu ntibakeneye umugambwe so umugambwe uzobatabara si gisoza kizobatabara ariko n'umuntu umwe azohaguruka akugurura amaso abarundi bakabona ko barenganywa hanyuma bakakura sende defite ku butegetsi bagashyiraho leta y'abarundi kuko iyi migambwe yarananiwe murakoze
Apotre Benano ngana yo katugushimire dushimira mugwe mwese mwabaye natwe guhera ku ntango ya kino kiganiro tubararike kuzobana natwe mu biganiro bizokurikira biri imbere nimba utarakora subscribe cyonda ngaho hasi kugira uzobane natwe mu biganiro bizokurikira mugire aho muba mwobahwe murakoze.